mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umuntu wese aherereye muri kumwe na John Wimbere kuri Imperio TV iheganwa rya Miss Burundi ryararirangiye mu mwaka wa 2021 aho ryariganwa rimeze neza abantu bari bariyo bari baryohewe cyane ryariganwa vraiment risa neza aho tuvuga yuko byari ibintu byiza gusa no hata kintu na kimwe kibura aka insolite rero iryo higanwa ntiganwa ryashobora gusiga ama commentaire menshi mu bantu kuko abantu benshi wo bari biteze yuko bazotahakana ikamba rya Miss Burundi uyu mwaka wa 2021 atari yaritahukanye yari naho sundi ni Miss Dative uwimana abantu benshi bari baza yuko ari badushobora gutahukana ikamba ryo mu uyu mwaka ariko siko vyagenze iganwa rero ryagenze gute uwatahukanye ikamba rya Miss Burundi ni Iteka Livia Tiana yaserukiye intara ya Bujumbura mere rero katumukeze cyane ni umwigeme mwiza akiri muto byanatangaje na benshi kubona yatowe nawe nkuko abivuga nubuntu yagiriwe kuko yariye ko arahiganwa n'abandi bigeme baciye ubwenge katumukeze rero Iteka Livia kuba yashoboye gutahukana iryo kamba mu gihe hari benshi bari gushobora kuritahukana umudofine we wa mbere ni Bernice Mohora Keye nawe nyine akaba yari yaserukiye Bujumbura Mairie hanyuma deuxième dauphine wiwe ni Saba Sabrina Shimirimana ubona akaba yari yaserukiye Bujumbura Mairie murumva yuko Bujumbura Mairie yateruye aga tuvuge igice cyose bahatswe gutwara amakamba yose nkuko mubibona ni mu gihe Miss Popularity aridative uwimana yari yaserukiye intara ya Kirundo Dadinu byiza cyane imodoka yo mu bwoko bwa Hartis bari mwemereye umwigeme adoshura gutahukana ikamba rya Miss Burundi barayitanze imiliyoni ziri bari baratanze miliyoni imwe n'amajana 5 bari bemeye barawutanze numu miliyoni imwe wa Miss Popularity barawutanze byose byo bari bayemeye barabitanze katwizere yuko rero Miss Burundi itadusura kuzira teba nkuko byari bimaze imisi biba ariko bigiye kuba mwanya muri ibyo birori rero vya Miss Burundi by'umwaka wa 2021 vya vyatewe n'abarimbyi benshi naba DJs bunga mu gihugu cacu Burundi ariko umuririmbyi umwigemere wote witeka no kuhaba ni Linah Blanche aho twabonye ku mastati yiwe yuko ariko arandika avuga amajambo byerekana yuko hari abantu bagiye baramuvuga yuko baba baratoye umunyamahanga kandi hariho abarundi babishoboye yanditse kuri stati yiwe ariko arishura abantu amajambo bariko baravuga nkuko bigaragara yanditse avuga ngo navyibagiye yuko ntari umustar uhatari hamwe n'indirimbo ziwanje naririmbye zitazwi mugabo nimba natowe mu bandi bansumbya ubustar bisigura yuko hari impano babonye iri muri jewe na kandi imana iramfitiye umugambi ukomeye ego ndumu kenyane kuko niyo navukiye ariko kubera mfise umugabo w'umurundi ubu ndu murundi kazi maze imyaka 13 mba ngaha mu Burundi sino kwitapa ariko intambwe nteye ni ndende hamwe na bamwe bavukiye ngaha batarayishikako ndashimye kandi nzokwama nshima ikindi naco novuga nuko ejo ni heza aba namajambo yashowe kwandikwa no muririmbye Linah Blanche unga mu gicucu cy'u Burundi ni mu gihe yaririmbye indirimbo ziwe abantu benshi ntibazimenya abantu benshi ntibari bazizi ariko mu igihe aririmba indirimbo vuwindelela y'umuririmbyi kazi ava mu gicucu cya Afrika ava mu gicucu muri South Africa y'umuririmbyi Blender ava mu gihugu cya South Africa abantu benshi muramunze n'umuririmbyikazi wa kera afite indirimbo ziryoshe ariko mu ndirimbo ziwe zashoboye gukundwa cyane ni Vuwindelela igihe rero ni Vuwindela muranunga rero mu gihe Linah Blanche yaririmbye iyo ndirimbo warabonye ko abantu benshi bashoboye kuryoherwa barahaguruka baratamba nicyo rero yashatse kuvuga yuko indirimbo ziwe batazizi n'indirimbo ziwe batazizi ariko yatewe iteka cyo kuba muri kijya kirori ni mugihe kandi twongeye kubona umu MC akunzwe nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi no mu commentaire abantu benshi bagenda barabaza kwere ki mutamuzanye uyu mu MC kwere ko atariwe mwazanye kuri statue yanditse ngo Sumuntu wese ari umu MC ubu MC ni impano ariko birasaba no kubikunda cyane kandi ukagira n'ama repetition menshi. Ona sundi ni amipro ni amipro ashobora kwandika ku rubuga rwe rwa stati kuri stati yiwe avuga aya majambo. Sinzi rero iko yashatse kubwira aba MC bari muri Miss Burundi. Ntawo bimenya ntituzi byo yashatse kuvuga ariko inyuma yiri higanwa rya Miss Burundi niko yanditse kuri stati yiwe ni mu gihe n'abantu benshi baguma ba reclama kuri ki mutazanye amipro muri iyi competition ya Miss Burundi. Turabakunda rero nabatagira subscribe mu banda imugira subscribe kuri channel ya Imperial TV kugira mu bandanye muba update. Ciao ciao.